Gigi huko.
Ikiganiro humura Burundi
gica
ku rubuga rwa RPA kuri wezi tatu akaburungu RPA akaburungu BI.
Humura Burundi.
Kuri mikro muri kumwe na Hervé Niyuhire.
Kaze nchitse mu kunzi muri komando kurikira ndayibuse uko tugeza ku isaha 11 zinako iminota 2 muri tizo zacu iratanyo RPA madukurika muciye ku buhinga ngurukano menye kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI turi ku muso gatatu igenekerezo rya 17 ruhenshi umwaka wa 2020 ari makuru mugira mukurikire nayo akabagezwe na zinongingo nkuru nkuru zikurikira Urundi bugeze ku rugero rwa kabiri rw'ikwiragizwa ry'umugera wa corona mu gihe abagera kuri 40 bamaze kwitaba imana mu kiringo cy'amezi abiri leta y'u Burundi ikabisa nkifata minenegwe ingingo zibereye zo kinga ico kiza mana makuru utwabiteguye ubugizi bwa nabi burabandanya kuvugwa mu gihugu hari mu polisi wo muri commune n'intara ya Rutana yaraye arashwe n'umugwo basuma kandi bitwaje ibigwanisho bicira umuriro nayo ko musanzu menyereye ku minsi yose ya gatatu mukurikira igabane amagara soko ry'ubuzima uno munsi turabira hamwe inyifato y'umwana geze mu gihe cyaho yitwa umuyabaga niki yumutera kugira iyo nyifato itandukanye nk'uko yahora mwe bw'ivyuma risikabera kufata amasaramu nawe ni engineer Jean de Mwemero kaze Ano makuru tuhera mugisata c'umutekano umugwi w'abasuma warayuteye kumuhana urongoye igipolisi kumugwa mukuru w'intara ya Rutana umupolisi umwe mucungerera ubuzima akaba yarakomeretse inkoyiwe nayo irasahugwa idonido na Walter Kwizera
Hari nk'igihe cy'isaha 8 z'ijoro aho umugwi w'abasuma watera ku rugo rw'uwitwa Sabarugira Eric arongoye igipolisi muri commune Rutana uwo mugwi wabo basuma nk'uko amakuru RPA yaronse abimenyesha ngumaze kwinjira mu rugo rw'uwatwara igipolisi wavuye utana mu mitwe n'uwitwa Ndayisenga umupolisi ajejwe gucungera ubuzima bw'uwo mukomiseri uyu munyagihugu waho aravyigana
Haje umugwi w'abasuma n'afise inkoho kwinjira ku rupango rufite korotire n'amatafari ba komiseri kuminara hanyuma bakoze barasanye n'umusuda arasanga acungereye ku rupango ubundi ntiyaramwikandi aramuhira hama baramufata bamwaka inkoho inkoho acarayitwara hanyuma bararasa barasana atanu hanyuma baca baragenda hari kuva isaha n'umunani n'iminota 15 z'ijoro
Muri iyo mishamirano uwajejwe gucungera ubuzima bw'uwo mukomiseri yarakomeretse ku izosi no ku mavi mu bari baje kwiba bamwe bakaba baramenyekanye
umupolisi nawe yitwa ko yakomeretse ku rutugu no ku mavi yari kwambuye ibitaro bikuru bya Rutana muri ako kanya ko yari yavuye ari muri komisari muri abantu biteka mu bari baje gutera ko harimo umugwi w'abantu bahoze muri prison centrale ya Rutana n'undi wari kwari amatohoza nawe uzi icyo ayo matohoza ashikako
Icyo gitero rero kiba inyuma ya uyo mukomiseri agabanirije igitigiri cy'abahoze bamucungerera ubuzima ibyatumye mbere uyo mupolisi yarasigaye yakwinkoho yiwe kuko atashoboye kwirwanirira ari umwe
Arakoze Walter Kwizera mu gisata c'ubutungane umunyororo wo guherayo ni hadawe miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi nico gihano casabiye umupolisi yishe arashe umunyagihugu wo kumutumba gifugwe muri zone Musenyi y'intara ya Bubanza sentare ya Bubanza ikaba yashize ugo rubanza mu mwiherero aho yamenyesheje ko ruzosomwa icese kuri uyu wa gatanu ino nkuru twiteguriwe na mugenzi wacu Vicris Ninteretse Mwagwe byo banyese yuko ijwi rya mugenzi wacu Vicky Chris Ninteretse tashobora kuboneka ariko ari bonekera twaza kuri garuka ko
Humura Burundi
mu gisata cy'amagara y'abantu iyugagwa ry'amashure kugabanya ingendo hamwe no kwambara udufukamunwa ni zimwe mu ngingo zitekanywa n'integuro yo guhangana n'umugero wa corona mu Burundi muri cyo cegeranyo leta ivuga ko u Burundi bugeze ku rugero rwa kabiri rw'ikwiragizwa ry'uwo mugera Emile Nibasumba yaruteguriye inkuru
Ugwego rugira kabiri kubwa leta y'u Burundi n'ugwego rusigura ko abagwaye coronavirus baguma biyongera hakaba abantu banduza abandi mu ntari imwe muri ico gihe ihangiro no kugerageza uko bishoboka kugira umurindi wo kwanduzanya ugabanuke ni gihe leta itegerezwa kongereza ibigo byo gupima no kugira ubushakashatsi bita laboratoire hamwe n'ibigo byo kuvuriramwo nkuko biri mu nteguro y'igihugu yo guhangana n'indwara itegwa n'umugera corona muri ugo rwego rwa kabiri uBurundi buvuga ko bugezemmo ku bw'icyo cegeranyo cya leta hategerezwa gutegekanywa iyugagwa ry'amashure ukugabanya ingendo cyane cyane kubagendera mu mabisi rusangi gutegeka abagendera muri ayo mabisi kwambara udufukamunwa bita maske hamwe no kubuza amakoraniro yose aha icyo cegeranyo kikadomu rutoke ku manza z'ubugeni kuja mu masengero hamwe no kuja kubibuga by'umupira n'ibindi urugero rwa kabiri rwikwiragira rya coronavirus uBurundi buvuga ko bugeze ko bituma kandi butegerezwa gutegekanya gutangura gutanga impusha ku bipfuza kuja gusuma ivyankenegwa ukugabanya ibitigiri vy'abajya kwa muganga hamwe n'abatonda ku buzi muri ico cegeranyo ngendegwa ko cimpapuro zirenga ijana leta y'u Burundi ivuga kandi ko igihugu gitegerezwa kwitegurira kwinjira mu rwego rwa gatatu hamwe n'urwa kane iravye ingene ivyerekeye uwo mugera wa corona vyifashe kwisi
arakoze na Emile Nibasumba abantu bashika kuri 40 ni buruganda rwa RPA rumaze kumenya ko bapfuye bafise imenyetso vyikiza cumugera corona muri amezi abire aheze mu mihingo itandukanye y'igihugu ivyo biruko mu gereta y'u Burundi yo isa nitanezwe ibijanye no gufata ingingo zibereye zokinga ico kiza Emmanuel Niyungiko
abanyuma bapfuye kuri uyu wa mbere bafise ibimenyetso vyikiza cumugera corona n'umusaseridoti yahora arangurira ubutumwa muri paruwase ya Rumonge ngi diyoseze bururi hamwe n'umukenyezi yahora akorera muri kaminuza y'ingozi uwo akabaje yiyongera ku bandi banyororo 11 bo mu ibohero rikuru rya ngozi bamaze gusanda babafise ibimenyetso bya COVID-19 uwo musaseredoti nawe yapfiriye kuri bimwe mu bitaro byo mu gisagara cha Bujumbura aje yiyongera ku bandi bantu 14 bapfiriye mu bitaro bitandukanye byo mu gisagara cha Bujumbura nyene harimo abanyororo 5 bo mu ibohero rikuru rya Mpimba aha twovuga kandi abandi bantu 10 bo mu ntara ya Cankuzo hamwe na 3 bo mu ntara ya yigi abatari bake muri abo baseze isi bagumye batabaza basaba gupimwa ariko bibimfa gusa ivyo bikaba biruko mu gihe leta y'u Burundi isa n'iyigumye ifata minenegwe ibijanye n'ico kiza kuri uyu wa kabiri Pascal Nyabenda igihe inama nshingamateka asanzwe arongoye yari ramutse yiga integuro y'itegeko rigenga amafaranga akenewe mu kugwanya ico kiza yamenyesheje ko abaganga aribo bakwiye kwambara udupfukamunwa kuko kubwiwe aribo babangamiwe gusumba abandi
hariho ingingo je mbono mengo yo fatwa tujya uto kwikingira bashira ku munwa ndumvumengo kubavuzi byo bushowe kuboneka bakatubagurira abaganga bakira abantu kandi ngwara zandukira si coronavirus yonyene kureka ngo abantu bose ahamwe barabara genda usanga bavyambaye bifise indi isura bitanga igihugu no kuri twebwe nyene abantu
yunganira umukuru w'inama nshingamateka Domiciano ndiho ku bwayo umushikiranganje w'ikigega cha leta ari nawe yari yagiye gusigurira abashingamateka ibijanye n'iyo nteguro avuga ko guheba kuramukanya biciye mu gukorana mu ntoke ataho byo babitaniye no gutakaranga vyongeye n'ibihugu byari byafashe ingingo nzo gukingikiza cumugera wa corona ngo byahavuye bizikuraho
iki kiza giteye isi yose yarataye bamwe ngo karaba abandi muja muri quarantaine abandi muja muri confinement zibire bibe z'igihugu rero twavuze tuti n'abagiye muri confinement ubu bariko barava uburyo wagiye kujana muri confinement buheze tishwe na corona urishwa n'inza kuramukanya yarabaye natire y'abarundi ako uwo mugenzo utuvamo icyo kiza n'igihere bibandanitse ubuzima bwacu ngo twaho
naho abo bategetsi bavuga gutyo ukwambara udupfukamunwa kwirinda gukorana mu ntoke hamwe no kugumiza abanyagihugu mu ngo zabo ku bihugu bimwe bimwe ico kiza catanguye kugaragaramwo ni zimwe mu ngingo zatumye umurindi wigwirirana gico kiza ugabanuka ibankisi yose ikabigiye gutanga miliyoni 5 z'amadolari y'abanyamerika azofasha mu kurwanya kiza cy'umugera corona mu Burundi
tukiri mu cyo gisata nyene camagara y'abantu haraheze indwi irenga indwara ifise ibimenyetso nk'ivya korera yibonekeje muri zone Gatumba y'intara Bujumbura abanyagihugu bakaba bidoga bavuga ko atanga ingo zikomeye zo kugwanya iyo ndwara ziko zirafatwa muri iyo zone idonido na LHDV Remesha
Iyo ndwara yatanguye kwibonekeza ubwa mbere muri site ya Kinyinya ya kabiri isanzwe irimo abanyagihugu bahuye n'ivyago inyuma y'imvura yaguye muri zone ya Gatumba. Abanyagihugu baba hafi iyo site cumbikiye abo bahuye n'ivyago mu Gatumba bakaba muri kino gihe bidogera abajejwe amagara y'abantu hamwe n'abajejwe intwaro ko bafashe minenego iyo ndwara gushika yitandukira imihana yegereye iyo site.
Muziko w'abagore bane n'umugabo umwe n'abana bane. Basa nta nkeka irimo nikorera kandi nta kintu na kimwe barashaka gukorera abantu ari ugupomba oya kiretse gusa yuko urwaye ambulance ikizi ikamutura ikamujyana ku bitaro biri kugira kabiri nta kindi gishasha kirimo.
Aha uno munyagihugu aravuga icyo ari gikwiye gukorwa kugira bakinge
usanzwe wakwiye kuguma bapoma umva hari amahema ho wumva itwarite ziranuka nta muntu uriyo bapoma oya
nitwashoboye kuronka urongoye zone Gatumba Usen Ntahetwa cyo kimwe nawo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida kugira tubabaze igitekanywa gukorwa kugira iyo ndwara iranduranwe n'imizi.
Arakoze na LHDV Remesha dutandukire makuru avugwa mu mpunzi muco gisata nyene cy'amagara y'abantu harumundi kazi yahungiye mu ikambi ya Mutenderi mu gihugu cya Tanzania asaba gufashwa kuvuzwa kuko afite ikomere cizanye kwitama amaranye umwakurenga mu gihe inyama ziguma zikoragurika ziva muri ugo ruguma uwo mukenyezi asaba abagira neza kumugarukira ko kuko gushika ubu abaganga ataco baramufasha. Marie Ange irakoze.
Ubahagezeho kubyukuri nta munsi wava afata akantu gakorotse ku munwa inyama iguma yakorotse iguma yakorotse.
Uwo n'umwe mu babanyi bariko batabariza uwo mugwayi umukenyezi azwi ku izina rya Ciragiye Gapitolina afise igikomere kinini ku itama ry'ibubamfu gitera ciyagurira ku buryo kimaze gushika ku munwa kikanaduga kugera ku gutwi. Uyu munsi no kugira ashobore gufungura ni ntambara
kujya kwiwe kubyukuri ni ibintu bigoye rwose gukobera na kawina ko nyine mu gukanwa akajyamira umusa yumwe kwe ubundi waramaze kubirembo bishobora kubirengana.
Kaje aragahere hari mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze uyu numwe mu babanyi buyo mugwayi
hari mu kwezi kwa gatanu ariko gusa hagiye kubonekana neza ko ari indwara nini mu kwezi kwindwi nyamari amaze kwinjira indani mu menyo atakina ashobora guhekenya kuko nyamari yahereye indani ikura yinjira indani mu kanwa inyuma yaho iyo nyama yagiye guca kandi ibora ikihereza iy'inyuma biraseruka inyuma hacarabyimba nk'igihute niho hagiye kumeneka amaze kumeneka abaganga bo ngaha niho bagizeni ngo bagiye kumuvura baca barazobora inyama zose baravana yacasigara ari kirohori nk'uko mubibona.
Kuva ico gihe cose amaze agwaye ababanyi biwe bavuga ko ata kintu kinini abaganga barashobora kumufasha gushika ubu ntarashobora kumenya ico iyo ndwara yoba yaravuyeko.
Nyamara cyo turakoma amashyi dutakamba abashikaje badufashe amashyira mose twitura acyumba yo kadufasha nta muti mbere arabura n'umuti wo guhoza ubabare akamara umunsi iminsi ibiri ariko arera mu ihode y'abantu basanga ihode yose winjiyemo ariko arera nk'uruhinja n'umuntu akuze kweri bigatuma twihebura rwose birenze.
Umukenyezi Ciragiye Gapitolina aba ku nzu inimero ce ubusa indwi muri village y'umunani iri mu ikambi ya Mutenderi. Ababanyi biwe bamutabariza ko uwogira umutima w'ikigongwe yomufasha kugira ashobore kuronka uburyo bwo kwivuza.
Arakenuye na Marie Ange irakoze mu kanya twatandukira mu gisata cha politique n'intwari bereye.
Humura Burundi.
Igisagara cha Gitega kirabananya kwitegurira imikwa ryugiye kuramutswa Burundi kuva kuri uyu wa kane uretse ikibuga c'umupira w'amaguru n'amabarabara biriko birasigwa n'abanyagihugu baho na cyane cyane abadandaza n'abunguruza abantu bamesha ko ivyo birori bizotuma babukura mu cibo ino twiteguriwe na Inosa Valante singira nkabo.
Ushitse mu bwinjiriro bw'igisagara cy'umugwa mukuru wa politique Gitega guhera muri quartier Magarama ugaca winjira muri quartier Musinzira gushika muri so quartier Stade aho hose harakayangana kubera amarangi mashasha ariko arasigwa ku mazu be no ku ruhande rw'ibarabara aho bita trottoir mu gifaransa. Winjiye muri Stade Ingoma ahazobera ibirori nyezi navyo kwimika umukuru w'igihugu mushasha kuri wa kane hasize stade yose amarangi asa n'amabara agize idarapo ry'u Burundi. Ibindi bibanza vyasizwa amarangi ibendera ry'igihugu ni ku cibutso cy'uwiguze inayo kwikukira kuchibutso chinchungu ya demokarasi hamwe ni chibutso chubumwe bw'abarundi abanyagihugu bo mu gisagara cha Gitega barashima ko iyi mikoryo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rizobera mu ntara yabo aho bukera aha yaba abadandaza yaba abanyena mahoteli cyangwa bunguruza abantu n'ingendeshwa zitandukanye bose bavuga ko bagiye kubukura mu cibo kubera aho bashorera biyongereye ku rugero rudasanzwe kuva kuri wa kabiri abatumire batandukanye muri ivyo birori vyo kwimuka umukuru w'igihugu bafatishije amahoteli mu ntara ya Muramvya be ni Karusi kubera ko amahoteli yose y'Igitega yamaze kuzura ikindi kibonekeje ku mugwa mukuru wa politiki Gitega nuko abajejwe umutekano bongererejwe ku rugero rudasanzwe amakuru dukura mu begereye intwaro ay'Igitega amenyesha ko harungitswe inteko z'abasirikare n'abapolisi bavuye mu zindi ntara mu ntumbero gusahiriza abasanzwe bakorera Igitega kuko batari bakwiye
arakoze na ino savalante singira nkabo ngo naho byakabonetse muri kahise ku Burundi aho ugiye kurongora igihugu yimikwa wasubiriye yitavye imana atarafubwa bishikirizwa no anonosoye ibijanye na kahise mu gihe aho bukera kuno wa kane Evariste Ndayishimiye azoshikirizwa amabanga yo kurongora u Burundi Petero Nkurunziza asubiriye atarashingurwa Lick Eric Nduwimana abiha insiguro ya politike kubwiwe ngo kubwiwe ngo nukubera inyungu za bamwe n'abandi kurikira Luc Eric Nduwimana yanonosoye ibijanye na kahise
ubwa mbere tugiye mu mico n'imigenzo y'ikirundi carazira kikazirizwa ko umwami y'imingoma uwo asubiriye ataramushingura ntibyashoboka barindira ko babanza guca ku mazi akagira imigigwa yose yatekanywa n'imico y'abarundi kugira ngo uwundi abashe kwima ingoma Samuragwa uwo bita Samuragwa umwana w'umwami yaba yaruziye ngoma yima iy'uwundi yatanze kandi byamara igihe kitari munsi y'ukwezi babyitegurira bategura ishingwa ry'umwami ni nacyo gihe rero baheze bagafata umwanya wo gutegura n'imikwa ry'uwundi mwami n'ibintu rero bidashoboka abantu banezerwa mu bice y'ikirundi byashoboka kuko iby'umwami bamuje byakorotse abashobora kunezerwa hagira iminsi mikuru bonyine bari abantu bo bita abiru abanyamabanga bita abiru kuko bobo bari bajejwe imihango migenzo yo gushingura umwami no gutorana ibyo yari afise byose no kuvuga ngo inka zose umwami yaba afise ukirimba abasha babizana bakabitwara ibintu byose ingeyo yambara ibihete inanga yavuza ibintu byose ndetse ibikoresho by'ibwami na za semasaka n'inka biru barashoreye byose bagatwara abo rero bamara icyo gihe cyose abandi baganda bari mu minsi mikuru ibyo rero biraguye iyo umwami umuntu cyangwa umukuru w'igihugu yacuye mu bisanzwe ugiye mu mico yategereza kubanza gushingura uburyo bugira kabiri rero umuntu yobi sanisha n'ibya politiki na musanze muri politiki n'icyo cyabyumvikana cyane muri politiki bibisanzwe mu gihe mu mico ari bidasanzwe muri politiki burya nta ubugenzi muri politiki bumara umwanya mutonya iyo ushaka umugenzi nko murondo ya muri politiki cyane umwanya kimwe icyo tifidide niyo yavuze ngo ngo ubutegetsi ngo bugira base ijana se zi nyine ubivuga mu bugenzi mu gifaransa bavuga ngo pouvoir à saint pierre comme pour la défaite est offerine ngo quand on prend le pouvoir en france que tout le monde mais quand on opère on opère c'est ngo bavuga ngo no munsi abari nyuma ya nkuru nziza bose na president nkuru nziza yashegeye abari bamwereka ko bamukunda bari mu nzira imwe ubu barabonye rero iyi ndyo bigiye ni ukuvuga ngo abo basa n'abafashe uwundi murongo y'ibintu byimushiye kuwagiye naho uno munsi bagomba kwimika yimikwa nawo nyine abo babona ko hari ibyo bakora batakaje bose yabitakaza gute uca ugenda muti mbega agiyeho yajya ate yaciye mu nzira iyihe naho rero mvuga ngo muri politike birumvikana ariko mu cyo cy'Ikirundi ibihuha
yari Lick Eric Nduwimana yanonosoye ibijanye na kahise akabaganira mugenzi wacu Janvier Ninahazwe mu gisata cy'intwari bereye hari umugwi mbonerakure zo mu ntara ya Kirundo wazinutse kuri uyu wa gatatu wugarije ibiro by'umugambwe Standard FDD ku rwego rw'intara izo mbonerakure zariko zisaba ko bamwe mu batware bo mu nzego zo hasi ku mutumba wa Nyange Bushaza baturuka mu mugambwe wabo bakugwa mu mabanga yabo idonido na Trezor Nyongabo
Zari imbonera kure zigera kuri 50 zitwaje ivyapa bivuga ngo nduguruye twa mugina turi yamirije abasanzwe batwara cooperative sangwe kandi dusaba ko bakugwa mu mabanga yo kurongora umutumba n'umugambwe muri Nyange Bushaza Abo izo mbonera kure zasaba ko bakugwa nabo nabatware babiri bo mu nzego zo hasi ku mutumba wa Nyange Bushaza aribo Nahimana Chantal na Jean Bosco na Hihayezu bose baturuka mu mugambwe CNDD-FDD nyuma y'amasaha gera kuri 4 bagandagaje ku biro by'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara urongo yo mugambwe yahavuye abasaba gutekana bagasubira mu ngo zabo Fabien Bizumuremyi arongo uyu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo yabamenyesheje ko byo bari Terasoni mugihe boja mu byo kujyana basanzwe bari mu kigandaro amakuru ataho yegamiye dukuraho mu ntara ya Kirundo avuga ko hari cuka kibi hagati y'abanyamugambwe muri ako karere bivanye no kurondera kuja ku ntonde z'abazokwitoza mu kurongora imitumba nkuko isoko rya RPA aho mu Kirundo ribimenyesha uwarongoye umugambwe yemereye izo mbonera kure kwico kibazo azociga ku munsi wa gatanu avuye mu birori byo kwimika umukuru w'igihugu mushasha mu ntara ya Gitega tubibutse ko abo batware babiri bo mu nzego zo hasi bariko biyamirizwa n'imbonera kure bari bandikiye ikete kuri uyu wa mbere mushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Kirundo bamumenyesha ko bagabishijwe ko bazokwicwa ugo rwandiko rukaba mbere gwaranahawe abajejwe intwaro yaba buramatari musitanire wa commune Kirundo hamwe n'urongoye igipolisi muri iyo ntara
arakoze Trezor Niyongabo tugaruke kuri ankuru janye n'ubutungane aho umunyororo wo guherayo ni hadawe miliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi aco gihano casabiwe umupolisi yishe arashe umunyagihugu wo kumutumba gifugwe muri zone Musenyi y'intara ya Bubanza sentare ya Bubanza ikaba yashize ugo rubanza mu mwiherero aho yamenyesheje ko ruzosomwa icese kuri uyu wa gatanu Vikrise Ninteretse
Kuru wa gatatu niyo sentare nkuru ya Bubanza yasubira gusasa mu rubanza rw'umupolisi APC Charles Hakizimana yishe akoresheje inkoho yiwe uwitwa Nduwayo yadandaza mu bunywero ku mutumba gifugwe zone Musenyi ya commune Mpanda muri urwo rubanza rw'ikibiriraho umushikiriza manza mukuru wa Republika yagirije umupolisi Hakizimana Charles kwica umuntu kandi akabikora yabiteguye Mu gusozera imburano ziwe uwo mushikiriza manza mukuru yasabiye umupolisi Hakizimana umunyororo wo guherayo ku ruhande rw'umuryango Uwuserukiye nawe yasabye sentare indishi y'akababaro ingana n'amafaranga y'amarundi imiliyoni 50 nayo umupolisi Hakizimana Charles yasabye imbabazi sentare aho yasiguye ko atabikoze nibigira nkana mu ntahe y'icese yo kuri uwa kabiri uwo mupolisi yari yasiguriye sentare ko yarashe Nduwayo mu gihe yari ko aragerageza kumwaka inkoho sentare nkuru ya Bubanza yacifata ingingo yo gushyira urwo rubanza mu mwiherero aho ruzosomwa icese kuri uwa gatanu Umupolisi APC Hakizimana Charles yishe arashe Nduwayo amusanze mu bunywero hadandariza amuhora ko atamuhaye akuma bavugiriza ku muziki bita flash akaba ari nyuma yaho yaramutegetse kuzimya radio ngo kuko igihugu kiri mu kigandaro
arakoze Vikris Ninteretse ndabutse yuko RPA mudukurike muciye ku bwingangurukano bumenyi kuri weze 3 akaburungu RPA akaburungu BI igice cya kabiri cya kino iganiro nko musabe mumenyereye ku minsi yose ya gatatu ni kigabane amagara soko ry'ubuzima uno munsi turabira hamwe inyifato y'umwana ageze mu gihe cyaho yitwa umuyabaga n'ibimutera kugira iyo nyifato itandukanye nuko yahora igabane amagara soko y'ubuzima mwagiteguriwe na Onesime dushimagize
amagara soko y'ubuzima amagara soko y'ubuzima ni kiganiro gica irya nino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira Ikiganiro amagara soko ry'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu
Turabara mukije bakunzi b'ikiganiro amagara soko ry'ubuzima Mu kiganiro giheruka twarabonye uburyo bwo kwigisha umwana ageze ku myaka 2 cyangwa 3 gutandukanya ikibi n'iciza kandi umuntu atamuhutaza cyangwa ingamunanitse Mu kiganiro cy'uno munsi turaje kubona bimwe mu bigize inyifato y'umwana ariko aregereza kuba umuntu akuze ibyo bita adolescence muri rw'Igifaransa n'ibimutera kugira iyo nyifato itandukanye n'iy'abandi bantu N'ubu mutumire ni umuhinga mu bijyanye n'ihindagurika ry'inyifato y'abantu Nduwayo Bienveni je ndi Onesime dushimagize
Thank you.
Nongere ndabaramutse mwese mwahisemo gutirama natwe kandi mikaza umutumire. Mwaramutse neza ndwawe byenveni.
Mwaramutse.
Tumaze iminsi tuganira kubijaye n'ingene umwana amutoza indera kiri moto kandi batamuhohotera. Twarabonye uko bamwigisha gutandukanya icyatsi n'ururu. Uno munsi umwana yakuze ariko aregereza kuba umusore canke inkumi ageze mu gihe cyaho bamwita umuyabaga canke adolescent mu rurimi rw'Igifaransa. Mwotwiganira zimwe mu nyifato zimuranga.
Murakoze cyane kuri kano kanya mu mayo kugira ngo tuganire. Inyifato yerekana ko umwana ageze mu gice cyitwa adolescence cyangwa cy'ubuyabaga ni ibintu byinshi byerekana kandi bikaba bifitanye isano n'ivyo yaciyemo mbere y'uko ashika muri ico kigero. Ariko muri rusange ibintu byerekana yuko umwana ageze muri ico gihe twaturamenyesha yuko igihe cya adolescence cyangwa ico gihe cy'ubuyabaga nimba mu kirundi ari neza ariko babyita ni gihe uwo muntu abari karava mu kigero cy'ubwana aja mu kigero cy'abantu bakuze. Mwene majambo ari ku kiraro kiva mu bwana kija mu bantu bakuze. Rero si umuntu mukuru kandi si n'uwo mwana ari ahantu hagati na hagati ku kiraro. Ibyo rero bicanga wenyine bigacanga n'abavyeyi bigacanga n'abamurera haba ku ishure n'ahandi.
Kubacanga twovuga ko baba datahura canke nawe nyene adategera neza ibiriko biramushikira. Ibyo bimushikira ni ibi abyitwaramo gute?
Ndavuga muri rusange kuko ni bose ntibigenda bibaba ku guco kimwe cyane mu buryo bumwe ariko bikunda kuboneka kuri nka bose ni ikintu bita idealisme canke icyo abona hari imbere yipfuza kuba abona yuko kandi azokiba. Kenshi usanga abona ibintu biri mu buryo bwa ideal canke icyo nyine w'inyine yumva ashaka kuzoba. Imwe bacavuga ngo bubaka ngo de chateau en Espagne cyangwa ngo bagomba kwibera ngo dare pays de chimé cyangwa ngo kwibera mu ijuru ritoya. Donc uwo mu adolescent cyangwa uwo mwana ageze muri kigero cy'ubuyabaga ababona ko bishoboka. Rero ni wa wundi uzosanga agomba kumera nk'abantu babandi barurangiranwa abastar mu baririmvyi cyangwa mu bantu bakubitana ingumu cyangwa ari abakobwa gashaka kuba nk'abaririmvyi bande ba Celine Dion cyangwa agomba kuba bamwe ba Darlene mu bakundi indirimbo z'Imana abandi ugasanga bashaka kuba ngo ba Jordan ugasanga rimwe nari baranabicapa ugasanga mu makaye yabo cyangwa ugiye mu byumba byabo usanga baracapse cyangwa bafatwa ifoto bakayimadika ku ruhoma aho barara akaba agomba kumera nk'umuntu kandi muri akaba yimumenga zo bishobora abakinyi imipira bakomakomeye abantu nka bene.
Nageze muri ivyo bihe hari igihe umuvyeyi abona ko atanguye guhinduka yahora amugamburukira amubaha ariko agaca abona atanguye guhinduka niyihe nsiguro mubiha?
Icyo gihe aba yinjiye mu gihe cy'uko atangura kurondera independence yiwe ukwigenga kwiwe. Icyo gihe rero usanga iyo uvuze arabanza akakwitegereza akabona yuko ibyo uvuze mu by'ukuri bidafashe neza akaguha icyiyumviro cy'iwahuko kandi agatangura kubona yuko wewe uri kurasaza mu gihe wewe ageze mu bihe abona kure. Urumva rero icyo gihe agasanga ntimuri kumurahuza mu by'umubwire. Iyo atakwishuye arashobora kwinumira akacya yigendera akakora wowe ibintu uko abyumva waza kumaze gutuma atabikoze cyangwa wamubujije gusohoka akaba yasohotse wamubujije gutaha atebye akaba atashye atebye ugasanga yuguha insobanuro yumvikana we ati no ifo kubyumva twari kumwe n'abagenzi urumva twari muri ibi kandi sindi umwana cyangwa mumufata nka wa mwana w'ejo akakwereka yuko yakuze. Icyo gihe rero usanga ari umwana agomba kuyerekana yuko akeneye ubwigenge. Hanyuma ikindi kintu gishobora kukwereka yuko umwana ageze muri ibyo bihe njyanye no kwigenga nyene usanga hariho ukuntu amategeko mwashyizeho mu muryango asa naho ari kare yaca amazi akavuga ati ariko ibintu ubundi niko byateza kugenda ugasanga ni nk'aho ari kuba umuntu aje nk'aho umenga si uwo muri urwo rugo akavuga ati amategeko mwashyizeho ubundi byari kwiye kugenda gutya ugasanga n'icyo gihe namwe ntimushobora kubyemera. Ababyeyi ntimushobora kubyemera kubera yuko aba ariho ukuntu mwateguye ibintu mwe biteza kugenda hari ibyubahwa hari icyo bita les interdits ibintu bitakogwa bya kirazira zo ngaho akabivyemewe akabimvuga ikoreshwa muri uwo muryango hakawe nyambaro ye mewe muri ubwo rugo uwo murabaye ati no kame ibintu byo muri myaka 70 igeze cyako byambara hari bigezwe uwo amapanaro ari deshire inzibo zazi musanga zaratabutse ku mavi kibazo ngo zaratabutse kumbe na nivyo zigezweho nibindi nkabiye ni insokozo imyimosho bitandukanye ibyo rwazanga ni ibintu bikwereka yuko umwana ari kararondera ishusho kuko ubundi bwa mbere hariya mu myaka ya mbere abarondera kwishushanya na mwibwa bavyi ubwo muri kino gihe mwebwe ndimukiri abantu bo mubera karorero akarorera agomba kubona hariya muri baba star cyakinda agomba kuzoba aragomba kubironderera mu yo na muri internet bo ibyuma byaje ni hatari ugasanga ko agomba kubibonera kuri bimwe yumva na bagenzi we bamwe bamurusha imyaka 3-2 agomba kuzomera nkabo do gasanga ico kintu gituma ana mategeko mwashize mu muryango ashobora kujya honyanga ico gihe rero biranamubabaza nawe nyine kuko yumva ibyo yifuza gukora asanga ari itegeko ibibuze haba mu muryango cyangwa ku ishuri gusanga ari amategeko amucinyiza ashobora gutuma rero yumva muri we ageze ikibazo gikomeye kubera yuko ibyo yifuza gushika ko ari amategeko atavyemera
FPA ni ikijyanje yawe jatwese ni ikijyabanyagihugu
muri ico gihe nyene usanga umwana asa n'uho ngabavyeyi nkuko omengo ni ibintu byo gucengacengana mu gihe yarabakunda yipfuza ko amari kumwe nabo ibyo byo mu biha iyihe nsiguro
imvutuma umwana ahindaguri agashika muri iyo nyifata imeze gucyo kenshi tere ingorane mu miryango afite ari kurondera ibintu bizomugira umugabo wejo cyangwa umupfasoni wejo umugabo bijanye na kwa kuntu we vyumva nibuke yuko ubwonko bwiwe ntiburuzura neza ngo bugira icyo bitwite maturite ikwiye cyangwa gukuzura kwayo gutuma umwana amenye ikibi n'iciza kikogwa n'ikidakogwa kivugwa n'ikitavugwa ntabarahagera aho hantu rero uzosanga bisaba yuko umuba hafi nubwo yumva we nyene ko yakuze mu byukuri wewe wamubuka yuko ari ku kiraro kandi icyo kiraro rimwe na rimwe bagikoroka ko ugasanga baravunaguritse
biravugwa cyane ko umwana w'umukobwa yakiri muto usanga akunda cyane se wiwe umuhungu nawe agakunda nyina bigenda gute ngo ugo rukundo rugabanuke
twifashishije ibyigwa by'uwitwa Sigmund Freud ari nawe yabaye umuntu akomeye cyane ibintu bya psychology bwihe cyambere mu by'inyifato y'abantu nubwo ibyiwe cyane cyane byaba bimeze nk'ibihengamira by'imibonano mpuza bitsina ariko ubwiye kuraba no mu buzima busanzwe ukurikiranye abana ngene bakura usanga atari kure cyane y'ukuri yavuga yuko umwana cha mu byiciro bitatu icyiciro cya mbere akavuga yuko ari hari umwana atangura konka yuko wewe mu cyo twakwita gukura kwiwe mu buryo bujanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa icyo bita development psychosexual icyo gihe wewe cyane cyane byose biba bihagaze ku buryo umuntu ikintu cyose ashyira mu kanwa kandi muzabibona yuko abana iyo bakiri bato cyane kuri ya myaka umwe cyangwa atarana buzuza neza umwe gushaka kumwe n'igice uzosanga rero agenda afata ibintu ashyira mu kanwa akantu kose afashe ni mu kanwa ishuka ikweza ashyira mu kanwa akantu kose abonye ni mu kanwa donc akaba yuko ibintu byose bihagaze ku buryo umuntu wiwe mu nyuma areza akinjira jira muri stade rero yitwa Farike ariyo inza kufita cipfana n'ibi byo muri adolescence tiko turavuga muri stade Farike ni gihe umwana atangura kubona icyari mu buryo kuko ari umuhungu cyangwa ari umukobwa hanyuma umwana w'umukobwa yabona yuko ari umukobwa aravye yuko atameze nk'umuhungu aravye igitsina ciwe icyo gihe atangura kubabara kumva ati kwikije ntameze nk'umuke akana gahungu mugiye koko kumva yuko arakana gakagabo niyo bagombye kwihagarika cyangwa gombye kwihagarika abantu bari kugira ngo babone yuko nyina arakana gakagabo umukobwa wakumva umenga uyu muteyisoni ariko muri icyo gihe umukobwa bari mu cyo bitangwa sto castration aho yumva ko batameze nk'umuhungu bimubabaje ariko bafise umuntu abona ko amwegereye ari we nyina na watuje atagenda ameze nk'abantu b'abagabo bagomba kwerekana autorite akora ibintu byose muri avec une pudeur sinzi twavuga mu kirundi ibintu byo kwigengesera byo kuba ahantu hatuje donc ngira ngo mashaka kuvyumvisha cyangwa kuvuga uwo mwana w'umukobwa mu mutwi we agerageza kwishushana nyana nyina mugabe kamutera ikibazo cyuko afise uko akunda se nawe utameze nk'ijana bakuza ariko buryo buri sexual akumva ko se ari iyo mubera nk'umugabo wiwe ariko kandi akumva agomba kumera nka nyina aho ni mu buryo bwa identification kugomba kwishushanya ku muvyeyi bahuje igitsina ariko kandi akunda wa wundi aba ari mu kintu bita complexe de type nuvuga ngo aho hantu yaba umwana w'umuhungu yaba umwana w'umukobwa baraharukira
Thank you.
kaho hantu umwana hamuruhisha cyane yamaze kuharengana yitwara gute
yamaze kubivamo ku myaka 7 cyo twita liquidation de complexe akabivamo neza yamaze kwishushanya ari umukobwa gishashanya na nyina akemera guheba wa mugabo akaba ati ntako nzorondera kwanje agahungu gasanga kavuye gaheba nyina ko nakwicyo giye akaba kikondira nyina akamuheba akemera kuza kwishushanya na se muzobona yuko utwa natwo duhungu icyo gihe mu myaka 5-6 apatanwe kugomba kumera nka se yagomba kwambara ibintu se yambara agendera buruti kiratu ciwe umukobwa ari karambara ibya nyina twegisa koje yiwe ibintu nka benindi aho mwana ari karaheza neza ya complex kubuye mu myaka 7 ntusura kumubona atangura kuja mu mihana atora kondira abatwana bangana nibo birirwa bakina ukamanga wo yakwibagiye ariko muri ico gihe abayinjiye mu kintu bita periode de latence aho mibihije ariko biranigana muri burujanye n'ibintu by'imbona ntunza bitsina bimera nk'ibizimye akinjira muri societe ari ka découvrir societe ari arabona uwandi bantu ngene babaho ni kuva ku myaka 7 kuduka tuzashaka nko ku myaka 11 11 cyangwa 12 ibintu bigenda bihinduka kubera ko abana bakuru ubunyu bintu byahindutse kubera nyene iterambere igenda rikomera nko mu gihe cya Freud bagira ku myaka 12 ariko barahinga bo baravuga yuko iyo periode de latence ishaka kugenda ku myaka 10 icyo gihe rero ni kuvuga ngo umwana abatanguye kubona abandi bantu ngene babaho none akabira nayo mwe by'iwabo ngene babayeho akaba nari hitandukaniro naho ratangura guca amazi rimwe mu kavya tariko iwacu tubayeho ntibihuye nk'ibi ibi nivyo biri sawa ibi nivyo bimeze neza akumva by'iwabo asa naho ari karabisuzugura mugihe atashira ukabibona yuko atanguye gusa naho atemera amategeko yanyu niho intambara zitangura hagati y'abana n'abavyeyi kubera umwana uravuka menga ntiyumva icyo gihe rero umwana bari karashikaho agomba kumenya hijye no hino ya famiye yiwe abantu babaho gutubute akaza gusangira abantu babaho kumwe nuko nabo babayeho acyagomba yo kuzana impinduka mu muryango iyo ababyeyi kenshi batamwemerera intambara ikabera sutamye nuko rero umwana agenda ahinduka bivanye n'ingena ari karakura ariko bumenye ngo uko namwe murushe nawe nyine ararushe kuko ntiyumva ibyo ari karavamo n'ibyo ari karajamo kuko ari gihe yumva ko akumbuye bimwe by'uko b'umwana aba mu buyimbereza bagaterura bagirana akumva ari nkaho yagiye mu kigandaro cy'ubwana bwiwe atakaje kandi na bwa bukuru arondera kumva ntari karabushikira neza ko ari amategeko amubwira yuko hari bikogwa n'ibidakogwa urumva rero yajyahindagurika n'urukurikirane rwo gukura k'umwana abagenda akura
Dosa nabasozera ikiganiro cy'uno munsi mwatubwiye ibihinduka mu byumviro iyo umwana ari karakura ageze nko ku myaka 10-12 ku mubiri hoho biba byifashe gute
hari ibintu byinshi bihinduka yewe umwana w'umukobwa utangura kubona atangura gukura akavyuwa akaba muremure agatangura no kuzana amabere atari bigira byibona ko atangura kubona ko abaye nk'umuntu mukuru icyo gihe agaca abayibona yuko twatwana tutarashika muri kigero ciwe ntibashukishobora kuvuga rumwe acarondera rero kuganira n'abakuze bari mu kigero ciwe njye zobona ubwana butatu bune tudukobwa turi hamwe bafite ibintu baganira ajya baganira ibintu bikomeye cyane nuko udashaka kubyinjiramo ngo bimenye abahungu yarasanze afite ijwi nk'iryo kobwo usanga atavuga nkuru n'urugabo ubwanwa ngubwo yakuze atangira kugira ibitugu bihagurutse ikindi nacyo umenye yuko hajya muri iyo myaka 9-10 gushaka 12 niho baba barebare ajya niho bakura cyane ibintu byo kumagufa agenda yigira maremare sinzi ngo byita iyaronjo icyo gihe biba ku muvuduko gusumba uko yari karakura niho buzosanga abana yabavudutse kutubona kuzana na gusumba na wewe umubyeyi wiwe n'ukenshi bibera donc icyo gihe rero acya atakubona yuko akuze kubera nawe fizikma mu byo z'umubiri arabona ko akuze akashagombera kubishiramwe no mu buryo bwo mu mutwe ariko mu byo mukuri mu mutwe ntaba arakura cyane nko ku mubiri wo ukuze arakura mu buryo fizike mu buryo bwa emotion donc bisho byose biko birakura rero ugusanga rimwe na rimwe birakongana n'amategeko no ku musanzu w'abantu basanzwe babaho muri societe
Ndabashimire ndwabyemeye kuba mudahengeshanya kwitaba ubutumire bwacu muri kino kiganiro.
Urakoze cyane nawe munyamakuru ibiganiro ndizera ko bishobora kuba bifasha abatari bake. Urakoze cyane.
Ndabashimire namwe mwese mwateze yombi. Ni hano kiganiro amagaso ko yuzuma cyuno munsi kigarukiye. Mu kiganiro gikurikira tuzorabira hamwe ingene umwana ageze muri ico gihe c'ubuyabaga adolescence mu gifaransa. Uko mufata bakamuba hafi onazime dushimagize nakibateguriye ndabasezeye ndayifuriza korora niko naho kwa gatatu
Chari kiganiro amagara soko ry'ubuzima mutegurirwa na Radio Public Africaine ijwi ry'abanyagihugu.
Arakoze Onesime dushimagize kuigabane amagara soko ry'ubuzima aje kwashikiriza nkabashime mwese mwateza bire ano makuru bagenzanje umwese gucafashije ndabakengurukiye mwe gw'ivyuma yarisikabera ndamukengurukiye wafashe amasaramu nawo nyene ndamukengurukiye yave ni uhire meje kwashikiza ano makuru nkaba ndabasezeye ndayifuza kugira amahoro y'Imana.
Burundi.
Ni kiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu
biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.